The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tingundla and Administration.
Ngubusele mbukeli ngiphinze ngikwamukele elihlelweni Sive Siyatfutfuka libito lami nginokwazi ngwakadlamini mbukeli namhla elihlelweni sikulethela kuphakanyiswa kanye nekwakhiwa kwayena tebetebe wase Luvinjelweni ikabo dali suspended footbridge lokuyi footbridge yes 22 kusukela kwacala kwakhiwa nga 2017 ngalo sito lwahulumende kanye na 13 takhe engineers in action mbukeli lo tebetebe utawubita imali lenganga 1.3 million emalangeni kanti futhi labatawuzuza kuye yena lo tebetebe babitolwa ku 800 mbukeli asingene elihlelweni
tihlathi sekuqala kuvakashela tindlebe kuso Sive lesingaphansi kwemphakathi wase Luvinjelweni kulandzela ukuthi sakhelo tebetebe lebekathi asingo lesikhulu kuso njengoba bekuthi ngetikhasta sehlobo umfula lomkhulu nabodali bewuthi ungagcwala wemukise kwasani lobe kufaka ekhathi nayo imfuyo kanye nebantfu lombala lokusikhuluma nje lomfula kuthiwa wemukise abantu labasikhombisa lokusobala ukuthi bese ubitwa ngelangogo zabantu lesive lesingemphasi kwalomphakathi wase Luvinjelweni lokungumphakathi longaphansi kwa Chief Mabale kamncina Siveta kujabula kwaso lokukhulu kwangange kuthi sesithi sesitola labehle ngadotkhathi tasehlobo.
Impela sajabula kwedwa babe maphinza ma vlakade washo ukuthi sewuphumelele tebetebe ucela sifake nemandla sitakhamuti. Sahlangana sawafaka imandla impela sabona abaqhamuka abantu labadzala obabemdluli seketa nabo singabadi nabo basibathuze sida.
Ngakulokunye umlangeni ubonga kakhulu sona Sive lesingaphansi kwalomphakathi wase Luvinjelweni ngekuthi siphume ngetinkhani njengoba lomsebenzi usachubeka.
Ay! Abayeda baqale bathathalada. Base sebayeda bona basikulukhuni kejanje laba labakhona hay. Bayagoba ngosiyamba athandla kakhulu. Bese ke bakhona nabavele labavele bangena ngemanti emadolweni into noma itawu sita bona abayibona bayibona seyiphakelwe etandleni njengenyama nayiphakelwe ngoba ngiyabekisa nje lomnyu khanza kakhona ukuluza inkomo kepha lenyama akayithanda kumbe batawu thanda mhlazane sesicedile kuwakha labanye asibabona keja nje nemphakathi nawo uyadama nasasibambise nemango omangwana badama ukusibambisa lethi ngilabantu letingqondo tabo so lathi khanye letini
Lo tebetebe lobitwa ngelanabodali ubite imali lebalelwa ku 1.3 million wemalangeni wakhiwe nguhulumende wembube ngekusitwa dinini takhe taka engineers in action lokuyinhlangano letimele yaseAmerica kanze uthole kusekelwa ngebo bafunzi benyuvesi yaseFlorida. Lo tebetebe wase Luvinjelweni nabodali wakhiwe ngaphansi kwenkundla yasenkaba esifunzeni sakaHoho. Dakamiti taklomphakathi diveta kuthi lokunye lokuyingcinamba kubo weselakala kwemigwaqo dithi leminye yawo iyadzinga kuhwaywa njengokusho kwemnumzane mfanzile motha longlomunye wedakamiti laveta nekuthi Sive lesitozuza kuwo sibalelwa emakhulwini lasithupha kuya klasiphohlongo dakamiti taklomphakathi diveta kuthi lokunye lokuyingcinamba kubo weselakala kwemigwaqo dithi leminye yawo iyadzinga kuhwaywa njengokusho kwemnumzane mfanzile motha longlomunye wedakhaminti laveta nekuthi Sive lesitozuza kulomsebenzi sitobalelwa emakhulwini lasithupha kuya klasiphohlongo.
Eyi simo besibi kakhulu ngoba besihlaphuta khona la mfuleni sihlaphutela ngesheya sikwakhe nalokuthi ingodo okukhukhulwe ngulomfula. Nana kwesicango naku siboniswe ngabo boba bemdluli bathi boba bemdluli ngoba sekwentiwa lesakho lesi kutaba nebelungu labelungu vela bahlabhute emantini asakheni lokungolo kunjenga lesicango lesi sakwakha kwendeka kwaphephuka kwapheshulwa ngemanzi saphinze njalo sakuthwala sakubuyisela inhlanhla ke kusengaphephuka inyalo sithandaza ukuthi lisi lobuya litulu kuna sibe sesicedile lo tebetebe noma sekungaphephuka ukhanze ukuthi sesihamba etulu lo tebetebe ngekwakhona le ndlela lokumadima ngayo lokusebenza bekufanele kuthathe bo 4 months but ngalokuthi lesive sinenjabulo yokuthi sitaba nalo tebetebe ngicabanga ukuthi out of law 4 months kutaphela bo 5 weeks ngoba sacala mhla ka 5 February uhulumende usibambise kakhulu futhi tena kukhulunywa ngendzaba yokuthi sizosenza the march nabo umdluli labaqhamuka ka micro nabethu abato sibuka la ukuthi kuchubeka kanjani ngematshe ngekuthi vele besinethi ngcinamba 13 into letifanele kube bethingasithwalela la matshe bagqina na micro naye asisupporta ngematshe nje obenanga niwabona nje ilo ingwali naye kuthi bangedetele tuka la mandle ethu lesiwafakile ekuthwaleni matshe ngoba vele matshe kulukhulu ukuthwala litshe lehlulwa tinsimbi tebelungu sibonge nje kakhulu ngoba hayi vele ngiyabona besingafa ayi cha sijabule kakhulu sesitaba na tebetebe sitawuba kahle lesikwati kunakucale kwaba na tebetebe kugcina kuneliblow letimoto lapho
ngakulokunye umnumzane Mfanzile Motha uthi njengoba sebanaye tebetebe uyethemba ukuthi lokutolandzela nguwo umgwaqo
uhulumende nabe kangasisita emgwaqweni umgwaqo wethu ube ngumgwaqo lokahle timoto tethu nje thine lesilamakhaya tinemehluko kakhulu netimoto letihamba kubotha tiyagokotela vele uyabona ukuthi yathi le moto nawuyiva imoto yakhe uyeva ukuthi le moto iphilile mani i-suspension yayo ibulawa ngulo mgwaqo imigwaqo sinayo kepha mibi yonke ayisimihle siyaqela ke kuhulumende nakangasentela nje into lenjengemgwaqo noma ke ethi atobuka nje ube sakhile sisone tibhedlela athi sonzete kulabanye ngobe khona la sithwala abantu ngemagcebe khona siyobabeka emgwaqweni bese ke seziye embabane
nakusachutshwa lo msebenti wokwakhiwa lo tebetebe inombolo yabomake beyisetuli kakhulu nakucathaniswa nayo yemadvodza besifazane lebebasebenta nabo bakhuta lona lwandle emakhosini ngalolusito bathi nebutfongo sebabulala behle ngetikhasita sehlobo
labanye bebangayi esikolweni ngalamanye balanga nawugcwele lomfula ngoba vele bekuhle kungaweleki nawugcwele mbaba abanye-ke labadzadlana kukhanje ukuthi nangabeke mancane sekeyihlayehlile bawedwa abomake balana nkosi yami bawuthakasela kakhulu imisebenzi yokuthuthukisa imama njengoba nibabona nje naba lana baphumile kusho kona ukuthi bajabulele ukuthi bantu ababongeke basabasedingotini
tinkinga lesi-ke lesihlube sihlangabetana nado dineni kakhulu lo mfula lo ngacishe kuthi nguwo lolo wenta ukuthi sikhone lokucommunicate-a nebangesheya so-ke uma ugcwele lo mfula asikhoni lokokuthi wewele uye ngesheya kunetinhlangano letimsheya leyo letihlanganisa laba balana nabalapha ngesheya so-ke uma ugcwele lo mfula asikhoni lo besingakhoni lokwewela siyele ngesheya and futhi abantu abaningi badla wona la mandi ukhanze ukuthi uma uyokhala mandi asangcolile noma kumbe solandlula bamfana ngingabekisa nje ukhona umfana lo wake washona alandzela makwakhe ayokhe mandi angasambona ushonaphi wafika wangena ekhathi emfuleni ngokujwayele wahamba nalo mfula kufika kwaleli bloho kuyinhlokoto kakhulu kithi ngoba besinetinkinga letiningi singakhoni ukuthi sicommunicate nalabala abangisheya kwalo mfula njengoba sibona nje ukuthi lo mfula usihlukanise ekhathi la kulo mfula lo kunetinhlangano letenta ukuthi bangesheya bewele bayele umshaya loya nebangesheya bewele bedengala so-ke uma ugcwele lo mfula lo besingakhoni kwewela setinhlanganweni tethu ngoba akukhona kalikuhambeka and futhi lo mfula lo uma uwela khona ukhanze ukuthi sometimes utowela uthembe ukuthi la mandi mancane utithuke sowumukile sowusendazi ngoba emandi maningi malini alitulu uyagubheka lo mfula sesike nje saba netingodi letiningi kakhulu labanye banyulwa lakhathi emantini labanye batholakala vele sebafile khona la emfuleni Hey, kusijabulise kakhulu ukuba naleli bloho ngoba kunesikola nje lesikhona ngalangesheya. Abamfana sebatokhona kwewela labamshiya loya baye kulesikola ngaphandle kwenkinga ugcwele umfula noma ungakagcwali umfula sebatawukhona kwelela ngesheya. Na labafuna nje kuyogibela ikhumbi ngoba ikhona ikhumbi lahamba lapha ngesheya nabo sekutaba melula vele sekumelula kakhulu.
Lo mkhankaso wahulumende wokwakhiwa kwemabhuloho etinyawo botebetebe mudzaladzala njengoba kuyavela kuthi waqala ngayo iminyaka yama-1970s lokwangumsebenti lowawuchutshwa kakhulu lutiko letekwakha nokuthutha i-Ministry of Public Works and Transport. Kwase kuthi ngeminyaka wa-2017 lelive lakangwane lase liba nebuhlobo nenhlangano yase-Amerika i-Engineers in Action liyakukhanza kufanele kuthi itimbanza kanye nawo umsebenti wekwakhela live bona botebetebe labasezingeni elisetulu. Njengoba kuthiwa labo tebetebe labakhiwa kuleli hlangano bangayithatha iminyaka lecishe ingemashumi lasihlanu. Zathe zinhle ngozo lokunguye lobuke kusebenta kwenhlangano yaka-Engineers in Action lapha eSwatini udumisa kakhulu uhulumende ngekubambisana nale nhlangano yakhe yaka-Engineers in Action. Uthi lokubambisana kulokwakhiwa kwalabo tebetebe laveni kwacala ngeminyaka wa-2017 lapho lolu hlelo lwacala khona kusabalala nelive lonkana. Uthi le nhlangano yakhe yaka-Engineers in Action kwanyalo seyakhe botebetebe labanyenti lapha eveni. Uthi kulo mnyaka wa-2024 kuphela linani lenombolo yokwakhiwa kwabotebetebe yenyuke kulabangemashumi lamabili nakwabili kufaka ekhathi wona lona waseLuvinjelweni labodali lowakhiwe ngalo lusito lwebafunzi benyuvesi yaseFlorida Haven laseAmerika. Ulangozo uthi kutongeteka labasiphohlongo ngetulu kulaba lasebavele bakhiwe njengoba hulumende wakuleli abakuphakamise nakucala lo mnyaka losetulu. Etindzaweni letifaka ekhatsi eNvonjeni, Mangongo, Ngwempisi, Gege, Hlane, Lutseludze, Mahlangatsha, Zandondo, nakuletinye tinkundla takuleli.
How we operate is that we are usually involving community into our whole process of bridge build. So they are currently we're currently on a first location for this year. This project is called Gabodali, is in Kaba in Kuntla. So community is actually the crucial part of this program. They are the ones who are responsible for gathering the local materials such as rock and river sand. They are the ones who are giving their support in a sense of coming and helping with excavations, with basically any kind of masonry and other physical work that is required by this bridge to be finalized. Another important thing is that the communities are actually hosting our international students in their homesteads, which is a part of our intercultural exchange and intercultural learning under Engineers in Action program. So we're bringing students from the United States, Canada and the United Kingdom to support local communities in Eswatini to build these bridges. So communities are also acting as their hosting families. They're working together, they're living together, they're eating together, they spend weekends together, have football match and different kind of things in order to sort of meet each other's culture and learn from each other.
Alright, so what should the community expect from you as Engineers in Action as you're working on the bridge?
So what community can expect from us is technical knowledge, is the way how to build a bridge. So we bring international expertise, we work under United States standards when it comes to building of the suspended bridges. We have our program that we train our students and our international staff on how these bridges are built. Another thing that they can expect from us is actually the majority of the budget that comes with these projects. And obviously, as our local partner, Micro Projects is a co-funder of this. Basically, they can expect a very good collaboration on that side. We're also responsible for logistics. We're responsible for supplying material that couldn't be sourced locally. We're also bringing the cables, which are used for bridge to connect right from one side to another, which is imported directly from the United States. And obviously, they can expect that we will try at any point of this project's development to answer to their need and to support them in a sense that we will identify how exactly necessary this project is for them. So we're technically the ones that decide together with community whether this project is going to build or not.
Njengenkqubo yelitiko laka Economic Planning and Development, nakwakhiwa labo tebetebe kuye kufike bafundzi bemanyuvesi lahlukahlukene atobambisa hulumende wembube. Kunjalo nakulo mphakathi waseLuvinjelweni kwendeke sona leso. Kwetfulwa bafundzi labalishumi nakune labacala ngekwetfulwa etiko laka Economic Planning and Development kumabhalane lomkhulu ngaphambi kokuthi bayewetfulwa kulo mphakathi. Kwaqale kwetfula tona 70 taka microprojects ngaphambi kokuthi betfulwe nabo labafundzi.
Bekunene lapha ke sengiyo le team noma sengilo lelibandla lesitawusebenta nalo makhwanati njengoba senibabona khona lapha kibo bakhona nebaphathi babo lesetabetfula njenganyalo.
Good morning everyone. My name is Zintle Ngozo and I'm the program manager for Eswatini Bridge program. At Engineers in Action.
Sanbonani. My name is Miso Dlamini. I'm from EIA under a bridge program.
Good morning, everyone. My name is Jabula Similane. I'm the bridge program coordinator for Engineers in Action, usually based in America.
Good morning, everyone. My name is Nsiga Dlamini. I'm part of EIA under water program.
Good morning, everyone. My name is Alex Hintz. My Siswati name is Bongani Dlamini. And I'm with Engineers in Action, but I actually graduated from the university that the students are going to. I graduated 4 years ago and I came to Eswatini to build my own bridge 4 years ago. And so it's neat for me to see my classmates come back 4 years later and build their own bridge.
Hello everyone, my name is Evan Cabrera. I'm the construction manager for Florida Atlantic University. I'm happy to be here and I'm also excited to get my Siswati name as well as Alex.
Bomncinani tawukhumbula itolo nasethula lo msebenzi egameni la hulumende micro projects bekunene. Sivetile kutsi kunetinini telive leti tawufika titoni bambisa nani sachuba lo msebenzi.
Hi everyone, my name is Claudia Diaz. I am one of the members of the team. My role is Cultural Relationship Manager and Safety Manager. I am really happy to be here for the hospitality and also to have this opportunity to work together and learn from your culture and your belief. Thank you.
Hi everyone, my name is Alejandra Vega and I am the Project Manager of the Florida Atlantic University team. I'm very happy to be here, very excited to be sharing with you, and I'm also very proud of all the progress that has been made through the bridge. You guys have been doing a really excellent job. We're very proud and very happy to be working with you, to be learning more from you, and to be sharing some experiences with you.
Ciao, buona. My name is Tony. I am a professor at Florida Atlantic University, advisor to these students. It's my honor and privilege to be their advisor. This is my second my second visit to Eswatini. My first was as a tourist several years ago, and this visit is to work. Thank you.
My name is Franco Peters. My Siswati name is Wakile Ngozo. Zinkle Ngozo is my Siswati sister. I'm a bridge engineer from the United States here to support the Florida Atlantic University team, and happy to work with you all and see old friends and make new ones.
Asinibingelele bomncina. Nayo ke mina ngwala ekhaya. Sengisuke ngalandzela lana ekhamba kakhulu. Ngwala ekhaya mina ligama lami ngisimpiwe ngakanhlapo ekhaya kuseliyo. Ngi project coordinator kule department yaka EIA. Lesebenzisana naye micro project.
Sibonga kakhulu nebalingani bethu labaqhamuka phesheya lesesinabo lapha. Kwekuthi nabo sebakhona sesitaba munye kulomsebenzi. Ngiqelile ke kulamaswati kokuthi ngosiyami balingani bethu sicela kubaphatha kahle. Nani ngidawucela kokuthi ngundla nemphakathi ningibambise kulabantu lekungibona nangithuma ukuthi angibeluse lamfuleni njengoba ngihlala nabo la emfuleni base ngiphethe kahle ngicela baqhubeke ukuthi basiphathe kahle sikanye kanye nalabelungu
kulandzela ukuthi bethulwe kuso Sive na umphakathi buchopho baselivinjelweni kanye nayo imvuna yemcuba umnumzane Magwaya Shabangu naye wase uyabemukela igameni la Chief Mabaleka Mncina lo sikhulu salomphakathi
ngithathe lethuba ngivusele ndunene libandla lahamba nalo indvuna dinintethu micro project lo semkhatsini wethu nalababuke kusibambisa kulomsebenzi bomeselane nasicala lomsebenzi bekungazi ukuthi awu kude lokukhulunywa kokukhuluma ingane kukhulunywa nje inganekwane indvo lengeke izendeke kepha na ke nyalo siyajabula siyabona lokuthi kukhona lokuthi awugcine kwenteka ekugcineni kwako konke kutawelwa kahle kakhulu ngobe bekulukhuni lana kungeweleki kuhanjwa phansi nje vele emandini cha siyabonga lapha ke siyathi ukuthi bekuphela abantu lapha lomfula vele ugcwala ehlobo kakhulu abantu bebemuka la nyalo sokutaba khona lichinjwe ngoba la ngehla kunesikolo ngale ngesheya futhi kunemiphakathi lokho ukuthi abantu nabaya emiphakathini nabo sebatawela bakhululekile bahambe kahle baphephile futhi
kulandzela ukuthi bamukeleke ngalokusemthethweni base banikwa nemagama abo nesibongo sabo sakamalindzisa njengenhlala yenda
silapha kuleli blohole lakhwako li blohole lakhwako lakhwa ngilesive ke sihlangene nalaba laba tihlobo tengwenyama se leyakhiwa ke leli blohola kulendzawo ngiyehluleka ngisho ukuthi bamba ngenzaba yekuzabuka kwetihlathi tivakashela indlebe namhlanje na sitwe mukela belungu labangibona besuka eMelika nangibabala lapha let 70 ngwenyama hlobo tengwenyama ngitibale tabang 14 kwathi ke emdluli losuka ka Michael waba ka 15 ngijabule kakhulu lomfula lona dinengi tihlobo tethu leti silahlekele ngoba unematubuko lamaningi lamanye ayashelela lamanye ngemadwala lamanye ngekuthi nje noma bayewela bayemphakathini bebewela phansi nalaba nasisikolwa nje sesakhiwe la sakhiwe isikolwa sebatawele eBlohen bangithembisa-ke tihlobo tengwenyama ukuthi masinyane nje sevele khona lokutawenteka hawu ngiloko lo lesikubongako ngibonga-ke nalesivele sikhona la sakamncina kuthi cha soloku asiphelelwa ngemandla ngiyethemba loko ukuthi lo msebenzi utahamba kahle kakhulu
I'm very happy to be here today and see all of you, see how the community is still very active. And I just want to say that I'm very, very grateful on behalf of Engineers in Action and Micro Projects for the amazing work that the Bridge Committee did and the whole Nkuntla and the different kind of people that were involved in this whole process. So thank you very much for everything.
Bukelisa sifike emaphethelweni aloluhlelo Sive siyathuthuka sibonile umsebenzi lomkhulu kakhulu wekuphakanyiswa nekwakhiwa kwayona kwayena tebetebe i-suspended footbridge akabodali mbukeli sivile nekuthi kwashona abantu labangu 7 so kutabasita kakhulu ukuthi babe nalo le footbridge kutabasita kakhulu bantu basemvinjelweni siyababongela kakhulu i-community yakhona sibonile futhi nema-students akhona e-University of Florida emukelwa ngiyo yona i-community yaselivinjelweni babaniketa futhi nesibongo sekuthi sakamalindzisa sibabongela kakhulu mbukeli asibonane evikini lelilandzelako libito lami nginokwazi ngwakadlamini Sive, Siyatfutfuka.